Kwizina rya data ni rya mwana ni rya mutima mweranda amen bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu ni tugire Kristu turabandanya tumarira izaburi ijana na gatandatu mu gitabo cy'amazaburi tuyihera ku karongo ka 41 kugeza ku ka 48 ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuhemu bw'Isirayeli n'ukudahemuka kw'Imana agita mu minwe y'abanyamahanga ababanka baba aribo babategeka abasi babo barabacinyiza nabo bacika abaja bakoresha uko bashaka yarabarokoye ibihe byinshi ariko baguma bagagaza mu bugarariji bwabo baracobogora mu byaha byabo hanyuma umukama arabona amarushwa yabo igihe yumva amaborogo yabo aribuka isezerano ryiwe ku neza yabo agira impuhwe abitumwe n'ubuntu bwiwe bwishi atuma abari babagize imbohe bose babagirira imbabazi tukize mukamamana yacu dutororokanye udukure mu mahanga kugira ngo dushimagize izina ryawe ryeranda duhimbagwe n'ukuninahaza umukami imana y'Isirayeli nahezagigwe imyaka n'imyaka hanyuma igihugu cyose kivuga kiti amene aleluya amene amene bene wacu muri Yesu Kristu iri ni jambo ry'Imana dushimiye Imana aleluya amene bana b'Imana ku karongo ka 41 haravuga ngo agita mu minwe y'abanyamahanga ababanka baba aribo babategeka reka duhere kuri 40 hanyuma ishavu ry'umukama rirurumbira ku gihugu ciwe aca aranka rwose icibare ciwe ubwo Imana yagize ishavu irabazinukwa kubera iki kubera byarigirwa mana bari baza barasenga byo muri Kanahani niho rero ducica twinjira muri 41 havuga ngo akita mu minwe y'abanyamahanga ababanka baba aribo babategeka Imana yarihorera none abanyamahanga baba aribo baba bategetsi baba aribo baba baza barategeka abanyisirayeli ariko mana yanjye Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane burya rero abantu bakunda gusoma Bibiliya bafise ibintu byinshi mu mitwe yabo bituma bokunda Imana cyane uti kubera iki nimba uri kuraraba nkubi ntambara ziri muri Isirayeli ukaraba ibintu Bibiliya ivuga ucubona neza ati kubera iki kweri tutemera Imana ngo tuyubahe n'ukuntu amastori yose kuva kera uko yagiye arakurikirana Imana yadupanga ikaduha Bibiliya birimo rero Imana rero igihugu igita mu minwe abo bani bata mu minwe y'abanyamahanga baba aribo babategeka inena kabiri haravuga ngo abasi babo barabacinyiza nabo bacika abaja bakoresha uko bishakiye ngo abasi babo baracinyiza abanyayisirayeli ngo bacika abaja abanyayisirayeli bacika abaja baba aribo baza barabakorera kandi bana b'Imana uyu munsi kuba Isirayeli rikiragwana na Palestina na za Hamasi abanyisirayeli benshi bari baratunze mu kiriya gihugu ugiye urasoma mu bitabo kubandanya tukagera no kuri bana bukondonozoro ingene ehe ariko aha tuba tutaragera kuri kuri nabukondo nozoro ah nabukondo nozoro ye basi rero aba banyisrayeli muri israyeli ba bifashwe bishakiye imana yabazimuka abanyamahanga barabategeka naba banyisrayeli bemera kugigendera mu mategeko baba bajya babanyamahanga twibukanije kiya gihugu cya Isirayeli abanyisirayeli uyu munsi bakirimo bakaba baracyubatse kugeza hajya kigeze twibuke ko bagiye bava mu bihugu bitandukanye bagerageza gusubira iwabo kandi abo nabo abana mbese bo muri bo muri iki gihe bari aba b'iki gihe cya kera sibo barageze igihe barahera mugabo bariyo baranyabagiriye mu mahanga mugabo abana babo nibo bagiye biyumvira ati igihugu cy'abanyisirayeli ni Kanahani basomye izi bibiliya basomye bibiliya bagakurikirana amateka baca bumva ko igihugu cyacu twebwe abanyisirayeli nubwo dutotezwa mu bihugu twatse mwindaro dufise igihugu cyacu cya Isirayeli kirimo abapalestina n'abajya bahamesha n'ibiki n'ibiki bo bateka umutwe wo kugisubiramo babaye abaja baragiye hajya muri Isirayeli abake barimo baremera barakominikana na bakeya bariko baratangura kugaruka kubera bari abanyisirayeli bagiye bakorera amafaranga mu bihugu biteye imbere bakaza bagura agapande bagura agaparasera bagura agaparasera gushika aho bisanga bagarutse hajya mu gihugu cya Isirayeli kubera iki aho n'imbabazi z'imana zibagarutse ko kuko imana yari yarirahiriye indahiro ya Aburahamu na Izahaki na Yakobo ni izo mbabazi z'imana n'ubu ziracyari ku banyisirayeli rero ariko kubera uko kuntu ko gusenga ibigirwamana bagategekwa n'abanyamahanga urumva nabo babanze gutegekwa n'abanyamahanga nubwo ubu bimeze kujya ariko murazi bategekwa n'abanyamahanga kandi erega n'ubu ntibaritegeka none se erega Isirayeli nta perezida ifise ministri n'ubundi igiri munsi y'amategeko mbere y'Ubwongereza ubwo rero n'ubu rero baracyari munsi y'Abongereza canke se ntibaragera kukwikukira bashaka kuko ni bageze kukwikukira nyako ko bidegendya hazoba umwami canke abe perezida imana yo mwijuru dutabare cyane iduhe no kubitahura cyane itatu ine na gatatu aravuga ngo yarabarokoye ibihe byinshi ariko baguma bagagaza mu bugarariji bwabo baracobogoye mu byaha byabo imana yakomeje kubakiza ibyago byinshi imana ikomeza kubereka ikiganza cyabo mugabo bagumye bacobogora muri hangana ni mu nguru isaku ibimodoka biba biriko biratora imyavu bagumye bacobogora mu byaha baguma bifata uko bishakiye baguma bababaza imana ine na kane hanyuma umukama arabona amarushwa yabo igihe yumva amaborogo yabo ngo hanyuma umukama arabona amarushwa yabo arabumvira ikigongwe araraba ingorane barimo naho twosubira hariya mu Misiri tugasubira muri mu Misiri cyane tugasubira mu bitabo yunguka tugasubira no tukaja no mu gitabo cya Esteri hajya hose na Esdras mbese ibitabo uzosanga kenshi biriko biravuga amagogwa abanyisirayeli bagiye barabamo bituma basanzara mu bihugu bitandukanye kubera iki kubera kutumvira imana no kubabaza imana kandi imana yo nyene yari yarabahaye amabwirizwa n'amategeko bagomba kugenderaho. Iyo abanyisirayeli baza kwitwara neza bari gushyira isi yose ku murongo bakanigisha abandi abanyamahanga kubaha Imana, ariko bitwaye nabi ahubwo bo bakumvira abanyamahanga gusumba kumvira Imana, kandi barabonye ibitangaza byinshi Imana yabakoreye bakiri mu Misiri. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Ine na gatanu havuga ngo ari ine na gatanu aribuka isezerano ryiwe ku neza yabo, ngo yibuka isezerano ryiwe ku neza yabo, agira impuhwe abitumwe n'ubuntu bwiwe bwishi. Imana igira ikigongwe ngo kubera ubuntu bw'Imana bwishi, Imana igira ikigongwe, Imana igira imbabazi bana b'Imana. Igihe yumva hanyuma atuma abari babagize imbohe bose babagirira imbabazi, ngo byatumye abari barabagize imbohe bongera kubagirira imbabazi, bongera kubagirira ikizere. Aho ni nko kugegeraho iyo nibutse igihe abanyisirayeli bariko baratotezwa kuri Hitilere, umunyisirayeli hari hose yarahigwa ngo yicwe, kandi bakabata mu mungunguru zuzuye amavuta canke bakabapakira ahantu bakabajana mana kugenda babwire mwisa abantu turi babi basi abantu umuntu muraba mwariko muraseka murabagenzi mugiziki abantu turi babi basi ariko nubundi tuzaze turasenga Imana. Iyo niko ndiyumvira Abarundi bafata ishano bagaha abana batavuga, bafatisha n'umugenzi wawe akakugendera canke akaguhamagara ati ngwa hano ashaka kuguha ishano. Murumva ko iyo babari bafise ubuhinga nabo bukomeye Abarundi benshi babari babi basi. Rero tuze turasenga Imana uwo mutima w'ubugome Imana iwukure mu mitima y'Abarundi. Abarundi dukwiye gukundana, Abarundi dukwiye kubahana. Mbega aho turi hose ubonye umurundi mwene wanyu ukamenya ngo urya ni mwene wacu n'umurundi. Jewe ndanezerwa iyo ngiye ahantu nkabona umurundi cyane iyo ndi mu isoko nkabona umuntu. Hari igihe nigeze kuba ndi mu isoko numva umuntu ariko aravugira kuri telefone avuga ikirundi, ndavuga nti urya ni umurundi, ndamucungacunga hanyuma ndamuvugisha dusha tuba bagenzi. Hari n'igihe tuba turi nko mu itereni cyane duhuriye ahantu n'umuntu tugatangura tukavugana mu cyongereza, mugabo nkamubaza wowe none uvahe cyane akambaza tindi umurundi, wa tugaca duhindura iby'icyongereza tukabita tugaca twigarukira iwacu mu kirundi. Bana b'Imana rero dukundane, kandi si gukundana gusa Abarundi gusa, dukunde n'abari bo bose. Umurundi yereka karorera ubu abandi banyamahanga babone ko Abarundi dukundana. Imana yo mu ijuru zitabara cyane. Atuma abari bagize imbohe bose babagirira imbabazi. Kwanza rero nariko ndavuga igihe abanyisirayeli bagomba bariko baratotezwa bya umuntu, hari umuntu yari afise ka manufactory niwe yagerageje kunyegeza abanyisirayeli benshi, arababurira arabanyegeza bituma barokoka. Bamwe bakora mu mahoteli, ariko nyene uwo muntu rero yarabanyegeje, nuko ngiye kubivuga ku burebure byo babirebire. Byatumye rero uwo yumvira impuhwe abo banyamahanga b'Abanyisirayeli, arababazwa n'ukuntu bariko baraza kwicwa n'ukuntu Hitilere ariko arabahigisha uruhindu, arabagirira ubuntu arabanyegeza. Ariko abana b'Imana ntibahera, Imana yarabagiriye ubuntu. Urumva ko yakoresheje nuwo munyamahanga akabanyegeza hari nabandi bagiye banyegeza abantu ariko gusabanya abanyisirayeli barishwe sana baratotejwe barabica cyane mugabo Imana irabakunda haleluya amen mirongo ine n'indwi havuga ngo dukize mukamamana yacu dutororokanye udukure mu mahanga murumva abana bantu b'Imana abana b'Abisirayeli bariko baratakambira umukama dukize mukamamana yacu dutororokanye udukure mu mahanga kugira ngo dushimagize izina ryawe ryeranda duhimbagwe n'ukukuni nahaza barasabye Imana ngo ibatororokanye ibakure mu mahanga hanyuma kugira ngo bashimage izina ry'umukama aha rero hari hageze ko abanyisirayeli bajajya muri Isirayeli bagasenga bakaminaza Imana bakishimira ko Imana yabakuye mu mahanga bakaba bafise igihugu bitirigwa nubwo kumbure bakigendera mu mategeko musi y'amategeko y'ibindi bihugu ariko Isirayeli ni igihugu cyemewe n'isi kiri ku ikarata y'isi yose cyaremewe uko byogenda kose Imana yarabagiriye neza Imana irisengesho basenze Imana yarageza hiraju iragibuka irabagirira neza barabemerera igihugu cyabo kiraja ku ikarata y'isi rero dukize mukamamana yacu dutororokanye udukure mu mahanga n'abarundi twaranyabagiriye mu isi yose ariko Imana izotugirira neza kubipfuza gusubira iwabo nanje ndimo tuze dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro kandi nabwo nabyize uko tugenda tukidegerya kuko hari iminsi utashoboje harabagiye ntari gushobora kujya mu Burundi ngiyeyo bamigisha Uruhindi ariko ubu ngiyeyo ndidegerya rero Imana ni nyembabazi aho tuba turi hose tugomba kuyubaha no kuyisenga ukayisengera aho uri ukumva kukunza igihugu cyawe cy'amavukiro aba banyisirayeli nubwo barabaye mu bihugu bya Amerika bya Australia narababwiye ko umuntu wa mbere yatangiye gupangapanga uburyo bwo kubegeranya no kugira abaze basubira iwabo yari yaravukiye ngaha muri Australia basi rero Imana yo mu ijuru gusenga kwawe irakumva n'igitekerezo cyawe kinzi Imana iracyumva rero tuze tubaha Imana tuyitakambire kugira inzira tugirira neza kugira ngo dushimagize izina ryawe ryeranda duhimbagwe n'ukukuni nahaza aha hose twebwe abarundi tuninahaza Imana aho turi hose mu bihugu by'amahanga abanyamahanga batubone kwa karorero keza siyoyo kuba twarageze mu umva twageze mu bihugu by'amahanga twageze muri Australia agaciro twadufise duca turagata twahora twamara tukikwiza duca duhindura inyambaro duca dufata imana z'abanyamahanga bana b'Imana muri Australia hari habasenga ariko nubwo basenga murabona si benshi cyane ni bakeya murabona ko amadini ya shitani ari kumugaragaro ngaha muri Australia abafirimasi bakora kumugaragaro abaruminati bakora kumugaragaro n'ayandi madini nagiye mbona ngongo hano ngo ni kubarozi ibyo byose rero n'ubundi budini dini bwinshi burimo n'abanyafurika abanyafurika bo barahageze babona ati turashitaho dukora business twisanzuye y'amadini Imana yo mwijuru itabare cyane rero ntidukwiye gukurikira imico y'aba bantu kuko umuzungu yagize merdini yagize mariage n'imbwa nawe uca wumva ngo ugiye kuba umuzungu ugiye nawe kugira mariage n'imbwa kandi ziko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugututse kuri imbwa ari mu gasho ugaca ubona batinganye nawe uti nane nagira umugore nkanje tubabagore nabagore tubabagabo kubagabo ugatora iyo mico y'abanyamahanga kandi mu gihugu cyacu cy'u Burundi twavuyeyo iryo atandi biragwa mu matwi yacu mugabo tugeze mu bihugu biteye imbere ngo ibigezweho n'umugore n'umugore kuri mariage n'umugabo n'umugabo kuri mariage kurongorana iryo nivumwe ntawe byabaye bana b'Imana tuze turasenga cyane usengere na perezida wacu Prezida wacu w'u Burundi yabivugiye ku mugaragaro. Aravuga ati iryo vumwe ntirikabe mu Burundi kandi n'umurundi ari yose kwisa azoja muri ibyo bintu azoba vumwe Imana imukure kwa maboko. Mugabo ubu bihugu byose biteye imbere byaramerereje ngo ndayishimiye w'u Burundi ngo yavuze kunuku nuku. Imana yo mwijuri muduhezagirire kandi imurinde. Imurinde ibyo bimwenyi. Imurinde ubutinganyi ntawo bwabaye n'icyaha gisesema Imana niyo mpamvu ariko bana b'Imana ubwo nimubona ibintu ibihe turimo ko bimeze nabi niyo mpamvu ibyago mu isi byabaye nabi ubwo iyo muri ko muraraba kweli mubona mu isi hari amahoro ubwo hari isaha nabonye bariko baragira iri mu mutuku ngo hagiye kuba nyimba ari haramagadoni ya ntambara mbi numva no vuga byinshi ariko mwanya gusa bana b'Imana turi mu bihe bibi naringeze kubabwira ko Imana ya mishuri isi yose ikira ku muriro none muhereye muri Afrika mukaraba u Burundi n'u Rwanda uko tumeraniye mukaraba Kongo mukaraba ibi bihugu byacu Tanzania mukumva za Kenya mugaca muca rero mu bihugu biteye imbere ubwo wowe uri wumvura utekanye ukavuga ngo uratekanye ariko abantu benshi barogeje intambara bakumva nibisanzwe mugabo ntabwo ari bisanzwe bana b'Imana ni bibi kuko ushobora kumva kwa huri hatari ko aravugira amashasu kumugoro bakavugira cyane mu minota imbere y'imbere imbere y'isaha imwe akavugira nawe ukasiga ubuzima wari kuri ako kazi ntambara ukabwiye mu muriro udahera rero ahubwo ikiza gihari tuze turasenga dusaba imbabazi Imana aho uri hose uhore witeguye hari igihe mba nasamaye nkabona nasenze nabi nkavuga yo nasenze nabi nkagerageza kongera kuraba ko nosenga neza kugira nze mbiyegereza Imana bana b'Imana iki ni gihe cyo gusenga si gihe cyo gusamara abandi bari mu gusamara mu by'isi bihenda amaso ibisayaga nariko byose n'ubusa umuhinga nyamuhinga nuwo guhungira kuri Yesu Kristu akarangamiza umusaraba akawugumbatira akama yiteguye Yesu Kristu haleluya amen akarongo kanyuma ni 48 havuga ngo umukama Imana Isirayeli nahezagigwe imyaka n'imyaka haleluya umukama Imana ye Isirayeli nahezagigwe imyaka n'imyaka rero aba bari abanyisirayeli bariko barabwira Imana ariko umukama Imana y'isi yose umukama Imana y'Abarundi n'isi yose nahezagiwe ku isi no mu ijuru mu myaka yose hanyuma igihugu cyose kivuga kiti amene aleluya mu gihugu cyose gica kiravuga aleluya amene habanza amene aleluya amene aleluya kubera iki kubera ko iyi zaburi twayibonye ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukudahemuka kw'Imana ubuhemu bw'Isirayeli n'ukudahemuka kw'Imana baricara basubiza hamwe bashyira ubwenge ku gihe biyumvira Imana bubara ukuntu Imana itigeze ibahemukira rero iki gihe niho bariko baranezererwa ibi bintu none n'ubu abanyisirayeli bari mu gihugu cyabo beshi nabwo bakwiye kuja ahantu bakaza barashima Imana bani ntazi Imana bakabwira Imana yabo urukundo rw'Imana yabakuye mu mahanga bashwiragiriye bakaba basubiye iwabo rero igihe babwiye ibi basaba Imana ati Imana dutabandukure mu bihugu twanyabagiriyemo mugabo ubu Imana yarabahaye igihugu nabo Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data rya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakumina hanze